Brian on sound back there. Hell yeah. Thanks, Brian. Everybody here at Beachland Tavern, we just have a blast coming back here each time, and so thank you so much for giving us a place to play and do our thing. We love you. Thank you so much for coming out. Sorry about last night. La da 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 da